Life is a journey. When you get tired, learn to rest, not to quit. Obulamu lugendo. Bw'owulira ng'okooye, tobivaako buvi. Osobola okuwummula n'esigala ng'ogenda. Abantu bangi bava ku bulamu olw'embeera gye bayitamu. Tova ku bulamu, sigala ng'ogenda. Bw'owulira ng'okooye, lwaki luwummulamu buwummuzi n'esigala ng'ogenda.